dari sini di gunung aku berfirro kau malawi aku zambia manjina lagi sudah tuh zona nanti bau dindo bunga dinda chair dari aku zambia saya nengira abangke party ngadain di evangelism dari tim evangelism aku zambia malawi di bangke jemudi maka pun director si abangke sos jemudi kyolinga kyolinga nanti inchilo zatu zodi kama kubira zisa simpane tiga beru zambia zisonega alendo tiga kau ngu malawi zisonega alendo tuh zona nanti di famosi amen. Niyo po gama tatsubole rodi iri modele ko di tikalandi tikamaliza ti tizakalandi do to do half ya ameti kunoku ndeti tizakala so ndi anthu ena amene abye ku whistle stop niyo do to do ya tudageri ya ku Yerusalemu mimi mapanga kwambiri kwa abale yao a Johnston Banda kabena kuti mutsimwa kwambiri muno ma Johnston Banda sipitira kwambiri madera adali koma achibale awo uzungulira kwa Johnston Banda tifatima kwa anamera ngati pange anga diuze no kilowera aba trowera aba trowera aba ndiye kuma kuti kuja kuti yezena omode kha bwino anthu ajakwala likira zawo kwa bwino chifanya menje tabwe ku Yerusalem kwa Johnston Banda chakuti a Johnston Banda nakhala la busa akutumikira ku madera kwinawo koma afuna dzasambe mmanja ku mudzi kwawo kumene kwadasewera kumene kwanthu ankaona kaya nthu imeneyo ali woti kama panga zotani koma panopa afuna dzatsimizira kuti panopa ineyo ndakugadzira kwa bwino abale anga ndiye tsono abara kuda alandira kuthenga awo ndi kuchiyolera mwa ifeyo kwatumikira anthu ajawa amen.
As do you think of food? I'm not going to say it's Sanga Sanga. It's over the Guruida. Sanga ti fio kufubi kuno asumi kita kwani kufubi kuno kufubi no tigawane 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 ndi jina la
Thank you. Komano bale mwambuye ibingo siana siana kupanga ugumigumeneyo je panopo tisanambe kina kichonse tufuna dipempele dipempele tipese tupempe na abusa kutoka ku Mozambiki kutimupempele nthawi imene pamene tufuna mtumiki abwele kutsogolo kuti alalikire haleluya tike maso tipempele mdzina la mphamvu la Kristu Yesu timaso pano pamphepo tipanse upano masanalo chifukwa cha chikondi chimene mbuye mwationetsera kwa anthu a mudzi uno pamene uthenga amangumvera patali ea ufuna uvirepo mpano chotera Atate ndikupemphera mwa mzimu wanu mupezeke pamoyo uliwonse pathupi lililonse kulikira ndire chosowa anthu akufunika mamasulidwe amene mauwanu okanda amene angamasule tikudziwa tukhamu dziko lovuta limene ngakhale mitengo ya mbewu ndi yotsika komenu lokha mbewu yanu ndi yamoyo ndikulengeza kupezeka popano kwa mwana wanu amene mwansanga kuti akatumikire ndikulengeza mudzonze ndikumphamvu yakumwamba kuti akalimbikitsike kuti enanso akapindule mene akavotenga wabwino mulemekezeke inu Yesu mwana wa Mulungu wamoyo amene munapha mmalo mwathu mmalo mwawo kuti iwo akapeza chipulumutso mudzina limene la Yesu Khristu ndapemphera komanso kukhulupirira amen amen ndiye tikamva mawu a Mulungu kuchoka kwa abusa a Jackson Zulu amene achoka ku Zambia utumikiwu kufika so ku Zambia ngakhale awamapemphera awanji aku Mozambiki nthawi yanu abusa
utumiki wamene tinawo pano ni utumiki wa Shame the Devil komanso Shame the Devil yamene iyi pali ma groups yokwanira ngati atatu kuli wa Shame the Devil wakuno ku Malawi ero kuli wa Shame the Devil wa ku Zambia ero tili na waku Malawi amen.
Amen.
So kutanthauzati si grupu imozi ero tili ma churches futi osiyana siyana amen.
Amen.
So chifukwa cha ichi nezafuna ati tigawaneko mau kapena kukambati mau ya mbuye yamene yazachokera mu Luka chapter 16 ero from verse 22 up to 31 amen. Muziwa amen ifunika kasimve kai akakambati amen then tiyangai amen amen kwa chikumba ero tizambira pa verse 22 mau yamene nifuna kukamba ni mau ya kumwalira kwa munthu ai halo tinamvera po kumwalira kwa munthu ai so mau pa 22 pale mau yamene yakambati ndipo kunali kuti wopemphayo adafa ndi kuti anatengedwa iye ndi angelo kunka kuchifuwa cha Abrahamu ndipo mwini chumayo adafanso naikidwa manda ndipo muhate anakweza maso ache pokhala nawo manzunzo naona Abrahamu patali ndi Lazaro muchifuwa mwache 24 ndipo anakweza mau nati Atate Abrahamu mundichitire chifundo mutume Lazaro kuti avike msonga ya chala chake mazi nazizilise lilimeranga pakuti ndizuzi zitwati mulawi la moto ili koma Abrahamu anati mwana kumbukira kuti unalandira zokoma zako pakukhala mu moyo iwe momwemonso Lazaro zoipa ndipo sopano iye asangalasidwa pano koma iwe unzuzidwati ndipo pamwamba pa izi pakati pa ife ndi inu pakazikika pompho lalikulu kotero kuti iwo akufuna kuwoloka kuchokera kuno kunka kwa inu sangate kapena kuchokera kwanuko kuyambuka kuza kwa ife sangatenso 27 koma anati pamenepo ndikupemphani Atate kuti mutumize kunyumba ya Atate wanga pakuti ndili nawo abale asanu awachitire umboni iwo kuti iwonso angaze kumalo ano amanzunzo 29 koma Abrahamu anati ali ndi Mose ndi aneneri amvere iwo koma anati iyayi atate Abrahamu komatu ngati wina akapita kwa iwo wochokera kwa akufa azasandulika mtima 31 koma anati kwa iye ngati samvera Mose ndi aneneri sasa kopeka mtima angakhale wina auka kwa akufa amen
amen
tipempere Ambuye tifuna kuyamikira chifukwa cha grupu yonse ambuye amene ili pano komanso tifuna kuzindikira kuti kwa munthu wina aliyense kwaikika kumwalira kamozi ero kachiwiri chiweru zero ndiye nthawi amene ambuye tifuna kugawana mau yanu yamene yakamba nkhani ya Lazaro komanso ya munthu wina ango wachuma ndiyere kani tikhale wakumvesesa pamene tizamvera mau tiyamikira osiyanse manja mwa kupera mzina la Yesu amen
amen
haleluya Ya nitsu antaya mene ino nifuna ni kusimikizeni pankani ya mene tawe nenga pankani ya Lazaro ero palinkani ya muntu winango wa mene ezeri na chuma Baibu kamba kutipa antaya mene abantu wanankala pasikola pansi Lazaro uyu akuti kutapeze chakutia ezeri kutiako za mene ezeri kukwapa tepo ya uchapwana winango Amen Chimveka chinyanja hii Aha, so pamene zeri kutia zicha za patepo za kukwa patepo tuona kutiwa jaonse pwepo kamba kuti pamene ndawa inafika akuti Lazaro ndio amene anaambira kumwalira ero Lazaro pamene anafa pwepo kamba kuti akuti anatengeta kwenda kumwambo kwenda mkala muchifua cha Abrahamu amen ero after ndawa pangono uchafuti wa chuma na eve anafa ero pamene anafa pwepo kamba ati anaikitwa mumanda amen
amen
pamene anaikitwa mumanda akuti anakweza maso yake kumwamba anaona Abrahamu ero anaona futi Lazaro wamene aonekera muchifua cha Abrahamu ndiye pamene uyu wachuma anakamba kutambuye uzani Lazaro afakeko kambombo kapina chikumo ichi ero bachifake mmanzi chape ya ngono ero nga afaka mmanzi achiteso kuchitaso then yakwera kuti yakwera chape palirime ya muntu cha wachuma amen so chamene chinachika anakamba kuti kwanza nakamba kuti yai ona iwe kumbuka pamene wezali moyo iwe zako zabwino zonse unalandiriratu ero uyu manje Lazaro na Eve afunika kulandira manje chifukwa kusikola pansi ezali na maproblem amen
amen
zimveka wazimayi wazibambo muzi wa sometimes tamene nifuna kukamba ni chakuti isa wanto tufunika kuziwa kuti orozinga fute kwanje orozinga ome kwanje but one day ni mukristu si mukristu but afunika kumwalira amen.
Amen
so manja funsoni ya kuti kote nga ime mafa hivi na orotu lero mamwalira kote mkani za mzaenda mchifuwa cha Abraham oro kapina mzaiki dojabe kumanda hero nakuyangana nakuyamba kupemba kuli Lazaro Hello?
Amen.
Ha, so chamene nifuna kukamba kuti Abraham anakamba kuti aionana ndiratu zako zonse. Ero pakati pai mwana ise paikitwa malire, tiazwa malira hi. Paikitwa timakeshen yakuti ise tili kuno singate kukwera kwa imwe kwa manso. Imwe muri uko simungate kukwera kuli ise. Amen.
Amen.
Utantauza kuti nthawi yamene tinga vere utenga ni lero, noti mairo. Ero nga utenga ulalikidwa noti kupanga iya utenga usiwanga, utenga ni waimwe pati utenga uyu ukwera na munthu aliyense amen chifukwa that is one day pamene izafika kulibe kuti iyayi kapena ine ndina watate olemera kapena wamayi wanga nosauka maningi koma imfanga yakwera itenga olemera komanso osauka koma funsoni yakuti koti umuyaya wanu muzakachitira kuti amen
amen
uyu ndani uyu chani uyu uone mera na kamba sama kamba tuona ni wambuye inde na mfela zamane mwa kamba kutipakati patimakeshen hero singa kwele kulimwe hero imamuri uko singa kwele kulise koma nifuna nipempe kuti mutumizeko wantu wenango kuti waende kusikora pansi ni na apuru wango kwa nangati wali 5 hero nga waenda haka foto kuzere the way mamene kuliri kuno kuti na wewe wanga kwele so kuline amen
amen
muziwa problema mene ilipo ya kuti even oro pano pamene nilalikira wenango muri absent minded ai but chamene nikuuzana oro kapena ndimwe mfiti kapena vakwanji kapena ndimwe nganga ine naona po nganga isi ya mangwara munyumba na kufa
Amen.
Amen. Musiva isatikaniza kutenga ndine nganga kutantauza ati ine sinizafa kwa mani mapesa nganga mankwara yake kulepera kuti zichirise parasi na kufa manje funso nyakuti kotinga mwafa musaka fikira kuti vamai musikana mnyamata hivi ni vana vang'ono. Hello.
Amen.
Zimveka za wene kama. Muziwa. Ero isa makoro. Sometimes zitima kwa nisa hivini kusokone za wana. Wantu wena angoma punisa wana wangono hivini ufita. Hey.
Amen.
Sima wene langa. So, manje ima muzafa. Kwa mwana huyu. Are you sure? Ima mwamwari na mwana umusile nyanga. Is it true? Ni mwamwari na kutile nafa katunduwa mwana ni nyanga. Hello. Ina na mwamwari na katunduwa mwana ni fisi.
Aye.
Muziwa. Lero. Chisango ni chanu. Amen. There's some nyimbo hapa yukambati akuti chisango ni chanu ero chili manja mwanu opportunity yapeleke wakulimwe musanke chamene chamene mufuna but mtazoona nchakuti imawasikano lokapena ndimo kongora kwanjo lokapena ndimo ipa kwanjo but one day musamwalira. Amen. Oro moneke kwanjo lokapena pamunzi ponse pano vaziva kuti pano pali vasona sonde vamene vachita kuna but one day musamwalira kote muzaka fikira kuti.
Amen.
Hello.
Amen.
Musaka fikira kuti tifuwa muziwa ntawa ili yonse. Ero, utenga pamene ulari kiwa ntawa meneno. Tifunika kulandira tulero. Tifuwa nindani wamena angaziwe zama hilo.
Paribe.
Halo. Nindani wamena angaziwe zama hilo. Paribe. Hai. Songa paribe kutanta uzati. Pamene mumfera utenga imwe wantu. Kufa kweze kulipo. Halo. Even pamene panaishu wangapeze ke muntu wamene sana ferepa kururu wake pano onse walipo.
Halo.
Wali kuhonse pano olo ine wanamalira wapururu wanga wenango. Kutanta uzati ali hense pano wapururu wake wenango wanafapo. Halo. So manja munuza masimuzafa. Ima wasima identi kaniza hapa. Musiwa. Utenga winga upwela. Tendi ngale serious. Uindani wachuma wanakambotia akamepi. Kapina womu wachoka kumanda. Akapwela kuwala likira ndiye pamene bazatambe nuka yushua tikatambe nuka nga wakumanda wapwela na tuza utenga ndiye pamene bazatambe nuka wazimai
hai
muziwa chintuchina angu tiyo ntika singala serious
hibuwa kibuwa 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 sajia manyasi chisa kile mwaka chika nizetu chibuwa mkentanu kuna kwa S5 hini bada na S5 sonja iluyo hini bada sonja ina mama hini bada sonja ina baba hini bada sonja ina koko.
Chege maso tepempele Wole meke zega munu nguwa tata mene kumukumuli kumamba Tikukuita nani kuntenu ya kumawa Chifuweke zabu na zimema tichitira Tona ni matisa marira kuchoke na usigu kufugila ntahiro Tikuziwe ya hofa pato kutoka Tunaribe kuziwa nganira kapena kuya nganira nandihu ina ndihu zache Kumenunoka munu nguwa mene muna nipakati batu Tikati zigo mwifuweke ntahiro menei Tono tewonani ntahiro ime tukuzivele kanzo njaranu Kutia hofa tukuziwa munu nafecholinga Tenga ti makonzeka kuti puzitsa mulungu anga ti puziteni ngati mauti makonzeka kuti chenjeza mulungu anga ti chenjezeni atatika kuti langiza ti langizeni nala kuti Yesu Kristu tapemphera amen.
Famosi, amene chimari wazika. Healing rain is coming down, is coming nearer to this old town. Rich and poor, weak and strong, it's bringing mercy, it won't be long. Wash forever in Jesus' name.
kupemphele atate mudzina la mphamvu la Yesu kuti kuyambika anthu kulembekeza ifinya nthawi lankhula ndi moyo wanga lankhula ndi moyo wonse umene chinda chinthu mudzina la mphamvu la Yesu kutapemphera amen tigawana mawu amene akuchokera kukhula masalimo masalimo 23 ndi mawu ozika abwino kwambiri koma leronso abwiranso abwiranso mwatunduwira amen alandireni akondeni amen
amen
masalimo 23 akuti amwayi amene yehova akhala mʼbusa wawo yehova ndiye mʼbusa wanga sindidzasowa andigonesa kumbusa la msipu anditsogolera ku madzi odika atsimusa moyo wanga andiponesa mabande achilungamo chifukwa cha dzina lake amen
amen
timafuna tigawane muchinda chino okondedwa ena mukugala kumene kunena kuti mupezeni yehova kuti akhale mʼbusa wanu amen chifukwa maamene akutsogolera kuti amwayi amene yehova akhala mʼbusa wawo amwayi amene apeza yehova kukhala mʼbusa wawo ngati inu mutapeza yehova kuti akhale mʼbusa wanu ndinu amwayi ndani masana bwino alionso muchilembe mukupa kuthenga kuti inu ndinu amwayi chifukwa lero tikulengeza Yesu Khristu ngati mʼbusa wathu amen tikulengeza yehova ngati mʼbusa wathu akhathandizola moyo wanu amen akonze moyo wanu Davide anachonaso chikunena kuti yehova ndampeza kuti ndiye mʼbusa wanga pali nyengo zina zimene zimakhala zopwereka zimene zimasokera luthandizo amene ali yehova amen nyengo zina zimakhala zopwereka nyengo zina zamatenda zimenezi zimasokera kuti kuti ambuye adzuke akhaithandizo mnyengo imene amen pali nyengo ine yakakasi imene imatisowesa mtende kuti kumatipeza bwanji koma tiketena pa yehova yehova amasika ndikutikhudza ndikutilimbikisa ndifake Davide akunena kuti yehova ndampeza atsimusa moyo wanga amen aleluya
amen
ndikunena kuti a yehova atsimuse moyo wanga yehova asinthe moyo wanga amen ndikunena kuti Yesu anabwera ngati mbusa akunena kuti mbusa tu wongana amene aluza moyo wake chifukwa cha nkhosa inu ndinu nkhosa za Yesu Khristu moti Yesu Khristu anatsipeka matenda baja kukwapulidwa kususika kuti moyo wanu upeze chipulumuso amen tikana kuma chonchi tikunena kuti tikuyenera ife kuti mpeza yehova kuti akhaithandizo akhale chipumuso cha moyo wathu amen tikunena kuti kodi munthu wokonzeka inu kumpeza yehova kuti akhaithandizo tikunena kuti munthu ulisithandizo kuyelimia kunena kuti ndiyanso amene atama mkono wanyama chifukwa chipulumuso chawo chachokera ndamwayi amene aitena pa yehova iteneni pa yesu ndife kukukhula masalimo 23 verse 3 auni amene akhulukire mphumulo zathu zonse nachilisa nthenda zathu zonse amene ndi ndani kodi yehova amen amene achilisa nthenda zathu zonse titilinge nkhawa zathu timpase yehova ambuye akumaswani ambuye akuchilisani ambuye akukhudzani ambuye matsimutseni moyo wanu mwina kutseka moyo wanu ndi wolimba koma tikunena kuti mukatsimbeka kwa yehova yehova taona kuti mwana uyu watsimbeka kwa ndipo iye akumaswani ndisinga zotani machilisa tikunena kuti yesafire 3 verse 4 akuti zoni ndiye anakwapulidwa anase nsoni zathu koma chifukwa cha mipingo ili mayacho ife otachilisidwa
abambo mabiri mabiri abambo mabiri inu abambo tizawera kwanjigo
tabwera kumomo ife autumiki the devil mene si mpingo umodzi koma ni mipingo siyana siyana imene yafika malowa amen nge ifeyo tabwera ndi cholinga cholandira mawu a mulungu malingana ndi chikondi cha yesu chikachita kati pathu ndikuda kuti munthu pesere
banyanja abayi banyanja banyanja abango banyanja inu abango tizaye dabanti ndani banyanja Papa di papa di papa di papa di papa di
I am a good teacher.
I'm going to go to the hospital. Mina pingo yangu kwa maji dulu lolenga kuti ambuye agaitseni mbidilize lola kuti ena amene maonu mbisana wafigire awafigire ndipo chukupo kumbu datu tikuli ina kizekida za sukuru mbosa nisi munga nani nagali kutu kumbu yamba jari kawi inali gazabwe mzaji na ndireso jumozi mozi mbiso kuleraso jumozi mozi kufigira kizawa nisi kina kiki yose kudongo sholati mbubuino munga wakitambisira kompa ae mbibu za kalitza hivyo mkogo zemi ndipo mina kibemba ino waga mina nabela kumangu angu fukuru mbubuza sangu mbubuza sangu mbubuza ino wako wa zimeza chidika kumazi nikulu mifei matati na hile nipi na amini nda vina malizise zose nikena kumdrole masuge uli kisifuni zio kwa wangini
ae kita tokoza kwa na adusenta mista kapuri fanya zile kwa mbina nidira meta teleo mwini kita tokoza kusani ya mwe kusipo kwa mbina kwa wani na mista kapuri kwa wani na adusenta kwa wani kwa
Sina langa ndine Johnny Nalivaka amene ndimakhalira ku Lilongwe makamaka cha Kubunda College. Ndafika pano pa chipata cha Salima District Hospital. Ndafika pano pamodzi ndi abale anzanga mu utumiki kwa Chef the Devil Ministry. Mene ndithu uli ndi sanamira zake kwambiri makamaka umaonesa kuona pa chikondi kuna kuti kusiyana pakati kwa anthu olemera ndi osauka kuzisiyana ndiye chifukwa chimene chititu kutumikira kwa Chef the Devil kuli Thabina Bungwe imene limatchedwa kuti lead kuchia kuti kapena kuti chikondi mutchito love indeed ndiye ndi utumiki umene umene watipangisa kutifika kuno kuchipata cha Salima kuti tizacheze ndodwala ndiye pamene tikuyankhula pano ndithu tamaliza kugwira ntchito imene yocheza ndodwala ndithu tinabwera tinaona tinalowa chipata award ya ana komanso award ya azimayi kumene tacheza ndi azimayi tamanako ndi anthu atakuvutika umene kwambiri amene akusowekera ndi thandizo mwakuchepekera kwa 22 tinakonza mathandizo ochepa pamene tinali ndi hampers amene makhala sobo botola sobo la 500 ml sobo moza vitex sobo moza efresh komanso ka sweet ka yogeta kuti pokati taketa tunali ku pediatric ward chipata room yana kumene mafuta kuti ana akasagala kumeneko ndiye tamaliza kuchita zonse machinwe ndithu mwine rikhoza kumota chocho budget yathu ndithu inali pa 150,000 ndipo takwanisa kugula katundu thu pafupi wa 120,000 amene tagawa chipata chino cha Salima ndithu ndimene zinali kuno chipata cha Salima
Shabuino tutakupezana dzina langu ndi Mtati Mdziweni
Ruben
Gabolondani
zama
kwambiri mnambaliti kugwira ntchito chakapano
pano ine ndabwera 2009
chabwino ntchito yanu ndiyotani
ntchitoyanga ndi assistant resource manager professor imene inathandizira kuona kugwira ntchito chakapano imene so imaona mchipata chonse chino kuthandizira hospital administrator, principal health service administrator, komanso DHO, komanso ndi DHMT yose. Mene chipata chimene chikhoza kuyenda.
Chabwino. Ife kadachemu mene tabwera pa chipata chino cha Salima. Taona mwatilandira bwino kwambiri, mwatilandira mwatsangala, komanso mwatilimbikitsanso ndi mawu. Nabwo dzalimbikitsa odwala, koma inunso mwapaderadera mwatilimbikitsanso ndi mawu. Timapemphera kuti
ndiyo ndimapemphera ku msalo msisendi ndipo ndine kuromping wokoma ndimachita pakati pamwepa ndinangosintapera kumbira kudera lina ndipo nada ndisankha ndikwina ndinenenda kutumikira kumene kupazana sitaha koma chifuwa chinati chousintha nyuma pene tabwera kudera lina pene matchaka mwenjipa ndipo kumene koko ndinakuza kusogera kasankhira
zama kwambiri ife ya Chef the Devil ndife amene utumiki wathu umafikira anthu kuthupi ngakhalenso kuuzimu ndipo monga mudziwa lali kuti nabweretsa mphatso ukapatsa odwala sitikudziwa mwazilandira bwanji mphatso zimene
mphatsozi monga pananenakali malo mwa dokta wamkulu pachipana pano
Ndizina langa ndine Mrs. Lista Sagala kuchokera kudziko la Zambia boma la Chipada ndiponso ndipemphera kumpingo wa Pentecost Assemblies of God New Life Center Church.
Ah, muli ndi udindo wotani?
Kuchechi kumene kuja kuli ulaifi ine ndine dikonesi wa mayuthi imayanganira mayuthi wonse mu mpingo muja.
Ndikumbukira Shame the Devil inabwerako ku Zambia ndi nthawi imenemene munamva za Shame the Devil ndipo chakupangitsani ndi chani iyo kuti mupezere nawo kunoko mkulachia
Shame the Devil inaimvera pamene unabwera utumiki ku Zambia pamene Shame the Devil anabwera ku Zambia kuja uzachita utumiki wawo ndiye pamene ndinamvera pakuona utumikidwe pamene anachita kuja inacho mtima wanga unakhala okopeka kuti igulu niyofunika kwambiri kwakuti na inenso ndijoine kulingana na mawa Mulungu amene akamba kuti mupite mukalalikire uthenga wambe Mulungu kuzikolosera pasi so kulingana na mawa Bible na kuona zautumikiwa Shame the Devil ndio amene unangopa mtima kuti ine na ine ningakhale wa memba wa Shame the Devil
kusoma kwambiri dzulo ndinakuonani mali pandipiti wanthu amene anapita kuchipatala kumakapeka mphatso kwa odwala komaso kuwatumikira ndipo inuyonso ndi mmodzi amene munakhala oyambirira kulalikira kuchipatala ndipo munalalikira bwino kwambiri muuthenga wanu makamaka mafuna kufotokoza chiyani
makamaka muuthenga wanga udza kuchipatala chenechene pamene nafuna kuti kufotokoza nafuna kufotokoza kuti ndidziwise wanthu kuti aone kuti mulungu amavakonda pamene ali mchipatala muja osakazikenza kuti mulungu sawakonda so ndinalofuna kuti azive chikondi cha mulungu kuti angakhale mchipatala muja mulungu akuwakonda ndipo akuwakumbukira nthawi yonse
tsopano malingana ndi mmene maonera utumiki wa Shemo inu ndi chinthu chiti chimene mwachiona kuti koma na ichichi Shemo itere kuti chinthu chimene chipite patsogolo ndi zinthu ziti zimene
ine zinthu zamene zindingakhuze kukamba kuti grupu ya Shame the Devil ichipite patsogolo nionesa kuti choyambayamba ni kuyika mulungu ndithu patsogolo ndiposo ndikufunsiraso kuunzeru zochokera kwa ambuye mulungu kuti ambuye mulungu atipase nzeru zochuluka kuti tikhoze kupitisa grupu iyi patsogolo
dziwa mokwambiri nanga malangizo kwa ena amene mwina Shame sakuyidziwa mwina adangomvapo koma mwina olochidwi alibe chotengapo mbali popeza Shame imatumikira kwina kulikonse nda mipingo yosiyanasiyana inuwo malangizo amene mukhoza kupereka ndiotani
malangizo amene ndingauze kwa anzanga amene siwanalowe mphungwe ili la Shame ndikuwauza kuti kuwalimbikisa kuti vaonesese kuti vakutengako mbali chifukwa ibhungwe ini yabwino yamene tichita utumiki amene mulungu akondwera nawo kuchita chifuniro cha ambuye mulungu tere ngati kuli wena amene sali mbungwe iyi ine pempheranga kuti nawo usatengeko mbali tipitise dziko la mfumu ambuye mulungu patsogolo mkulalikira utenga wabwino
zomo kwambiri ambakulalikiseni maifa chotenga nthawi yanu kuti ndizozenao
ziko mokwambiri
Amene anda amayi mwa moti amene akuchokera ku Zambia monga mukudziwa kuti Shame the Devil inapita ku Malawi komanso ku Zambia inafika panopa tinaliso ndiyena ku Mozambique ku Mozambikiso inafika
chakula ndi bwino bwino kwambiri mosangalala kuna titakudziwani ine ndine ndani
ine ndine Matthews John Nkoma amene ndikuchokera ku Lilongwe mdziko la Malawi kumene kukundikukuna Shame the Devil ineyo ndine chairperson wa Shame the Devil ku Malawi.
Tinene kuti apa kwa chairperson mene. Ku Malawi kokha kapena ndi international position.
Baka dali pano chairperson mene ndi international position. Koma no popeza utumiki kamakula pakhala kusintha kumene kumabwera chifoti kumukula kupita mekwa mbili. Wapakadali pano kuzonewa kuti ndi international.
Chabwino inuyo ndizachidziwikire pokhala a chairperson mukudziwa tsindi la utumikiwu thunthu lake komanso songa imene ikubwerera ya utumiki mungatuze bwanji za utumiki umene mukuona
utumiki umene upo tayang'anira mmene unayambira pakati ndi kumene ukulowera ndi utumiki umene ukukula mofulumira kwambiri chifukwa tunena pano ndi chaka cha namba 6 chimene tikutumikira chino chiyambire utumikiwu so uli ndi mamembala ochuluka ambiri aiwo ndazipusa amipingo yosiyanasiyana tsono wachitaso zinthu zina zambiri monga kuthandiza ovutika kuona anthu okalamba malo awo amene amakhala zambiri mbiri zachitika mkathawi kochepa ndetu kuona kuti utumiki ndi waukulu kwambiri uli masomphenyazo atali kwambiri
nanga inuwo mukaona nchisisi chake ndi chidzi chimene chikupangitsa kutumi kumenewo kusikulu
chisisi chachikulu chochachilendo sitinganene poyang'ana kunena kuti ndi utumiki umene ukulalikira uthenga wabwino ndekuti chinsinsi cha utumikiro chikudalira pa mulungu yekha pandi amene amatipatsa zinthu zatsopano zimene tikhozochitira mu nthawi ina yake nthawi zosiyana
mmapanga zinthu ziti zimene zimathandizira mwina kuwapangitsa anthu kuti akopeke
zimene timapanga kuti anthu akopeke ndipo mmene timachitira design utumiki tikakumana timapezeka kuti timapanga zinthu zokhala kuti tionetse kuti ndife amodzi madyedwe athu machezedwe athu malankhulidwe athu zimenezo zimapanga kuti siyanditsa ndi ena kolingana ndi dziko lapansi limene likukhalira
Zinanga ndi Vincent Kaunda Mbusa amenenso ndi membala wa Shem The Devil. Kufanele kudziwe ni ndinu ndani komaso ndi ndani ndoka.
Ai ine sinalanga ndine Peterson Majanje. Ndipo ndine director wa utumiki amene machira ku Shem The Devil. Mimi unaandika kaka cha ndi
Mzigo la basi lomwe lina ndipo kunoko mkoti tikatogona kuma tizakhala ndi hotel yona kuti ana amulungu
kumamba uko mautabwela kuzagona
mulu mara
kumale mekezeka
ehe twi
chebwino mara ngizwanu ndotani kulimene na shembe
mara ngizwanga ndona kuti pinde process
maso isbele again same cuz it says zinga taking a singa kwenye zikona maso tisikwefula inwakefe osakhala ozikonda kuti likhoza kwanisa kukonda ine komaso tisayike zofuna zathu pasogolo kumba maka maka zofuna za ambuye pasogolo patika ngoika chofuna cha mulungu pasogolo chicho sencho kauzina zake zofuna za mulungu za munthu zikasogola zinthu zambiri zimaonongeka pa munthu alibe nzeru nzora nga presidente sachi kazinga na sika zose zimene zimaenda zimaenda ndi mulungu nzere ya mulungu
pasogolo zomo kwambiri amba kudalitsa kuzo nyama sonthenyana ndi zinthu zonse zimene zikhadzi kuchitira
ndathokoza
kwambiri pitirizani kukhazikika pa masonthenyana
dzikomakwa
pa mulungu adzakwanira.